Ooga chaka, ooga, ooga, ooga chaka.
Ooga chaka, ooga, ooga chaka, ooga, ooga chaka, ooga. Thank you.